sa imba nyimbo yotesa kunyoza makamu fomereza nipole kansanje chitoza mulungu ndikusinta zintu zonyozeka kuti zikale zokweseka mwala omwe misiri anaukana omwe ona sanduka okala mangoja tauya kwana kuti akapolo akalire pamipando yaoremera iyakasekula palibe oseka akaseka palibe zoosekula olimbana naye atizisuza waka mazereza kwale uyo amwengitameki chinjiriza mtima wako kuposa zonse uzisunga makwero amoyo atulukamu kupewa kungapose kuchiriza chinjiriza mtima wako kuposa zonse uzisunga makwero amoyo atulukamu kupewa kungapose kuchiriza. Walalowa, wafika ndima, chikaribe changolowa, chisoko neso, pofuna chokudia, chasikula lelo, antuye na aloweza za chise mbele, alimano sendi, kusekerera amuna, angona ngadi, afika mufashoni, aiwala kudi, akusewera padiwa, lakupa chibana, chanchombo rende, azima iena, amoyo wa ufiti amazembera amuna aonseri akumajida zintuza uchifente di amuna ena andu opanda nzeru kodi mufuna usia nisechani chimene amuna anuo alibe mwina kapena nintenda zaka inyela libare marikango za kusavulani what comes does not biti mambirira lekanu jisi kala ni wojenjera chinjiriza mtima wako kuposa zonse uzisunga makwero amoyo atulukamu kupewa kungapose kuchiriza chinjiriza mtima wako kuposa zonse uzisunga makwero amoyo atulukamu kupewa kungapose kuchiriza. Palizi ntuzina, zindi mazimbe sasa, kakale atangiuza, mabweleza mweleza, zintu monga izi, kuti wa polisi, kukala ndika mfuku, mbala azokuba, kodi zingateke, mkango wa mpongo, kukatutu mustiwa, minari imata, akupani wako, na kwa kwa lako yenda, mikonde amboluma, pepelera, mundi mamati, oyenga mafuta, satuwa wakajisa, madia za kajisi Yemu anapanga, lamulo lakuti, zika wenga zokuka zirindi ufu Mtu ameneyo, sana beredwepo, sana suone mbafa zika loa nyumba chinjiriza, mtima wako, kuposa zonsi, uzisunga, makwero amoyo atulukamu kupewa kungapose kuchiriza chinjiriza mtima wako kuposa zonse uzisunga makwero amoyo atulukamu kupewa kungapose kuchiriza. Mulo lakuti, okuba zika wenga zirindi ufunu Mundu ameneyo, sana beredwe po Sana zuoni mbafa zika loa nyumba Amuna ena, ama pita kunja Nicholinga chofuna kukakula mifuti Andu ambiri, alindi katundu Olo wa mozembesta, opanda songo Ungwe la Malawi, the venue authority, Musanyengerere Piranini, Nakashi, Chinjiriza, Chima Wako, Kuposa Sonsi, Kusisunga, Mabwero Amu, Atulukamu, Kupewa Funga Pose Kuchiriza, Chinjiriza, Chima Wako, Kuposa Sonsi, Kusisunga, Mabwero Amu, Atulukamu.